mafuta na mulonga ila mwenga kwinda zuba Yesu mwambindi zuba mumuzi uya walutangalo kulingiza mafuta na mulonga ila mwenga kwinda zuba Yesu mwambindi zuba mumuzi uya walutangalo
wawota mumuzi
Wabata
munzi uyo Jerusalema
Jerusalema
munzi wadabambilwa
wadabambilwa
Balike abomba
Baba ya kujira munzi
Wabata munzi uyo
Wabata munzi
Jerusalema mbatu yoka
Jerusalema mbatu
Wabotamunzi,
wabotamunzi,
Jerusalema,
Jerusalema,
wagabambilwa,
wagabambilwa,
balike abom,
baba ya kujira mumunzi,
wabotamunzi,
wabotamunzi,
wabami uyo,
Jerusalema,
gulila.
Jerusalem,
Jerusalem,
Jerusalem,